kuva aho leta y'u Burundi ifatiye ikibazo mu minwe cyo gukomeza gufungura neza no kugwanya inzara mu gihugu cacu Burundi kubera ingaruka nziza igukibonamwo kubera abana baheza bagakura neza bakamenya ubwenge bakazokorera igihugu bafise ingufu bagashaka no kugiteza imbere urwego mpuzabisata rwaciye rushiraho uyu mugambi mpuzabisata uyu mugambi rero n'umugambi ukomeye cyane uzotuma ibisata bitandukanye bihurikiye muri ivyo bikogwa bishobora gukorera hamwe bagashira ingufu hamwe tugatanga inyishu ibereye mu bijanye no gukomeza gufungura neza no kugwanya inzara mu gucacu Burundi kuko nta ukomeza gufungura neza abantu badafise ibyo bajya nico gituma abajanye nk'abari mu magara y'abantu bavura bajya abana baba bamaze gusinzikara barakeneye uko hajaho iyindi migambi imwe nkumbure y'ugufashanya ifasha nk'abajya abantu bagize izo ngorane kesha usanga nkumbure bari mu bibazo bitandukanye harakeneye kandi kugwiza umwimbo harakeneye kandi kugwiza amazi meza harakeneye kwigisha abantu ingene ibintu bibwiriza gufatwa mu ntoke n'umwene gihugu wenyine urumva yuko ico gisata gihurikiyemwo iyo mugambi mpuzabisata uhurikiyemwo ibisata vyinshi harimwo ibijanye no kugwiza umwimbu no kugira ngo igihugu ikore kugira ngo abantu bashobore kuronka ivyo bafungura naho bafise amikoro make hamwe ibijanye no kuvura no gukinga ivyo vyaduka bijanye no gufungura nabi harimo ibijanye no kugwiza amazi meza harimo ibijanye gushigikirana no gufashanya harimo nibijanye rero na bimwe bita mu gifaransa coordination kuko hatabaye uko gukurikiranira hafi ivyo bisata kugira ngo ingufu zije hamwe umwe wose usanga nkumbure ariko akora iki akayikora neza mugabo atagikora n'abandi ubundi akagikora iki akayikora neza atakora n'abandi ugasanga nkumbure ingufu z'umwe zitwawe nuko uwundi nkumbure atashiye ashigikira ngo umuntu azararonka ico no kwita mu gifaransa le paquet complet vyaruko nyene tutari bwabone yuko nkumbure dushimikira ku migambi impuza bisata ibisata bitandukanye burya byagize imigambi kuva kera kandi imigambi myiza cyane mugabo utwo turarondera gushiraho umugambi impuza bisata kugira ngo wewe ukore mwene gihugu iki uwundi acaraba yuko nkumbure izo ngorane atazitewe n'ikindi kiri mu kindi gisata uca usanga amagara y'abantu akoreye hamwe n'abajeje gushigikirana akoreye hamwe n'abajeje kugwiza umwimbo akoreye hamwe n'abajeje kugwiza amazi meza abagejeje kwigisha ibibazo bitandukanye na gwagwego kandi ruca rutuma rukurikiranira hafi ibikorwa biraba ko umwe wese ariko arakora akurikira kugira ngo kigende neza ibyo bitara synergy mu gifaransa biriko bigenda neza twibaza rero yuko muri iyo ntumbero ibikorwa bigiye hamwe bishobora gutanga inyishu nziza icyo bita mu gifaransa la réponse adaptée à la nutrition et la sécurité alimentaire ibiharuro kuvaho leta y'u Burundi itangure gufata mu minwe ikibazo ikagihagurukira ibiharuro bigenda bigabanuka ku munsi ku munsi nk'ibijanye byo n'izi zimwe bitazakwashi na n'inzingo ariyo bita manutisyo egi mu gifaransa ubiharuro biri hasi cyane turi ku bice bine n'inusu kandi biri munsi y'urugero rwawe mese aho tugifise ikibazo nkumbure ni abana usanga badakura cyane nk'uko bari bakwiye gukura ibyo bita retard de croissance mu gifaransa ugasanga nk'umwana nkumbure w'imyaka itandatu ntangana neza n'umwana yarakwiye kuba afise iyo myaka itandatu ibyo bita retard de croissance ivyo nivyo bigifise ikibazo mugabo navyo nyene ku munsi uko haba amankete atandukanye turabona yuko bigenda biganuka ku munsi byumvikana rero yuko irishaka ribandanije abantu bagakorera hamwe mu minsi iza tuzokwinyugunyura ico kibazo nga mu Burundi ingorane iyo zihari ntizica zihera ubwo nyene imigambi irategurwa no kuyiha umwanya wo gushirwa mu ngiro hanyuma tubaza yuko mu minsi iri imbere amatohoza azoba nkuko tugize ibitubibona tugaya turakurako ibice gushikaho tuzoja ku rugero rw'ibihugu vyitunganije muri ico gisata uyu mugambi mpuza bisata navyo nyene urabishimikirako kuko sukugwiza umwimbu gusa sukuvura sukugira amazi meza no gushigikirana hariho n'izindi nyigisho zizotangwa ku benegihugu kugira ngo nimba yabirose amenye nabikoresha kandi noneho iyo umuntu afise umwimbi wamaze kugwira aragira ivyo afungura akagira n'ivyo ashobora gushira ku isoko kugira ngo aronke uburyo ushobora kumutuma aronka n'ibindi bintu turibaza neza yuko tugiye hamwe n'ibisata bitandukanye hama tukaza turisuzuma kumwaka kumwaka turazi neza yuko tuzotegereza gushika ku nyishu nziza turazi yuko ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi buri ko burakora uko bushoboye kose kugira ngo abenegihugu baronke ibyo bafungura baronke n'ibyo bashira ku isoko kugira ngo baronke amafaranga ashobora kubatuma bitunganya muri ibicanke biriya baba bakeneye abarundi twobasaba ko bofata nka nkama inyigisho baronka mu bisata bitandukanye hanyuma kandi bagakurikiranira hafi amagara y'abana guko burya amagara umuntu wa mbere ajejo amagara ni nyine amagara none rero tukaza uko imigambi irajaho kwishira mu ngiro naho nikindi nico gituma wabonye mu majambo yagera afatwa yaba waserukiye mushikiranganji wa mbere yaba waserukiye amashira hamwe impuza makungu baguma basaba yuko abantu bushira mu ngiro n'umugambi kandi bagakora bakorera hamwe kugira ngo ze turisuzuma kumwaka kumwaka turaho tugeze murakoze